Ngihlale lapha since 1973 silokho sikhona apha kuthiwe ngo-2002 kwathiwa sokurentwa saba ngabarentayo khona pha kuthiwa i-rent to buy sithe khathesi khathesi ngo-2013 sesibona incwadi eze-2 months notice kuthiwa phumani lihamba siya ngaphi thina singelandawo yokuhlala mina nile certificate of occupant kulo muntu obethenge sithi uthengiselwe istendi mina mphakathi endlini khathesi procedure sebeyisebenzisa sebe sithi lwana othengile azosunduza mina mphume pho mina mphuma ngiyangapi yona imguza kayisibonela ukuthi sisusa lapha iyangapi njoba lapha kula kwenye indawo esingaya khona besivele sithembele khona sesikuthatha ukuthi yilo ikhaya lethu silima siphila environment vele sikhulele kiyo labantu abethu abezikolo kuyasunduzwa sibasanga so yona isiphumele eqinisweni khathesi indaba isekhothi thina silama evic silama court order obuya ubuye ngalalutho epho ngifike kuhlukuluza ama toilet ayiwa desiwasebenzisa sebe wawisile bayadilize ukwenzela ukuthi thina sisukume but akula kukhulumisana phakathi kwami lemgosi
kwazi ukuthi sina kusimangalisa lokho umuntu obona ibona wedilize izinto zethu ukuthi wathi sina asikwazi ukuthi kunoba wazi ukuthi bachoni khonapha
sabona sebe sivalela mani sisifike ukuthi singaya ngaphi manje ngiyazi kuphi ukuthi angilandawo lapho enza kuyakhona futhi endawo ukuthi kunjani yona yena phakathi